Ngimbingeleleke babukela emakhaya kuphi na kuphi nje la nibukela khona inhlaka production. Namhlanje ke siniphatheleke umcimbi ophakathi kuka Silindile nomzomuhle wakwa Mthimkhulu. Endaweni ke yalaphana ke olundi esigodini ke sasedumanini. Umakoti ke uqhamuka laphana ke endaweni yase Jozini. Kusesekuseni ke mbukeleke lapha ekhaya siyabona ke umzomuhle wakwa Mthimkhulu. Wemukela iqhaga laphana kwindaba ezitha uthi indaba ezitha mzomuhle mfowethu bengingakwazi ukunikeza into ozophunga ngayo insizwa siyabona nje insizwa ziyangena ngomningi bazo siyabona ke futhi ke labafowethu ke labana ke abahlomileyo bezingovolo ama bodyguards ke lana ke kandaba ezitha kanti sike sababona ke emcimbini womkhehlo obuphakathi kuka Sandile Sibiya iSulumane noNtombi Zethu. Abafowethu ke labana ke bayasebenza njengoba bona nje behlome kanje yana ke siyambona ke nondaba ezitha phakathi kwabo labafowethu bayakwazi ukubeka isinkwa phezulu kwetafula umsebenzi wabo loyana namaphepha abo futhi abakhombuthi ke bengakwazi ukuphatha ibhamu eyingaka ya nawe futhi ke ungabaqasha nje bagade kungabikho inkinga ubani ke futhi lo kwesigibe sibomvu ha inkunzi uluthuli ilena eya indezelungizwe kanzima kabi ngemali akasibheke ke namhlanje ukuthi khona imali ngoba ngokwedlule wasitshela ukuthi ayikho imoto yakhe kwezu 14 engenayo imali umfokalthulike uceleke inhlaka production ukuthi imnikeze ithuba lokuthi axolise kungizwe lokho kwenzakalayo emcimbini wendishi
mfoka macingwana umfokalthuli lo enandlalisana naye emkhehlweni kaSiphi hayi mfoka macingwana yayingekho impi kwakuwumdlalo nje weinsizwa siyedlaleke thina ngemali ngoba imali nayo eyayidlalwa khona lapha imali kwagcina ingaphelanga macingwana yayise khona nje sasingadlala nje nelanga lalingabalela liphindelise sidlale nje isekhona nenye lapha emotweni imali macingwana masibonana singahlala ndawonye sikhulumele siphuza into eshawayo siphinde sidlale nje futhi ukudlala imali nje into nje sijwayele ngicela ukuthi kungaphathe kabi nalanje sibonana khona ubhuti umdala kwakumdlalo nje kungeke into eyayinkinga leyo ngibonge futhi naku umfoka sikhakhana umavaba
imali ngakho lithule Ilive le business olenzayo.
Eh kuyasetshenzwa nje inkampani engisebenza kuyo ipheka iyapheka into enzima. Eh ngeke ke ngimemezele.
Ongeke uyimemezele.
Ngeke ngimemezele.
Kola nje imali into ohlala unayo imali.
Eh ngicanga ukuthi imoto enizama ezu 14 ayikho engenayo imali kona.
Unezu 14 imoto.
Imoto zo 14.
Phakathi kulezo moto kunemali.
Zonke zonke.
Igama lethu kuhlupheka uyalazi.
Livela kancane kimi ngoba nobaba akasebe nemoto eyodwa.
Azobe nemoto eyodwa.
Yeah.
Hey, kahle ndoda. Yazi yangethusa lento yakho le. Mana ke njengoba uhamba le mali igadwe ubani le mali?
Hayi ngicabanga ukuthi akuyo imali akuyona into egadwayo. Akuyona into egadiwe. Ngoba insizwa mayiqhamuka ukuthi ifuna imali hayi. Ngamnika nje imali.
Njengoba uhamba nje ayikho security egadwe.
Ayikho security. I-security yami uye lo muntu loyo bezofuna imali.
Kunje kahle hle umacingo na umncwabo macingana lapha.
Kwakuncane kakhulu lokho yami.
Kwakuncane.
Hayi kakhulu, kwagcina kungadlalekanga phela kahle.
Ya ngabona namthi imali eningi yabuyela emuva.
Kakhulu 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 kakhulu.
Hayi, foka lithuli ngiyabonga kakhulu baba.
Siyabonga.
Shosho.
Yeah.
Mbukeleke lapha ekhaya. Umfoka lithuli ke uthe ngoba sengize ngayiveza imali phakathi kwafethu nampa futhi ke bayayicela. Baningi bebayicela ke imali lapha kodwa ke Uthe cha bafowethu ngizonipa kodwa nje angizukunipa nonke ngizopha nje abambalwa mbukeleke lapha ekhaya sizazokeke sithathe uhambo siye lapha na ke kumfoko lithuli ayikho sichazela nje ukuthi le mali ngabe uyithathapi siphinde futhi ke siye kuma security guard noma kuma bodyguards sixoxe nabo ukuthi umsebenzi wabo kahle hle umi kanjani ngoba ngiyazi ukuthi imbukeleke lapha ekhaya uhlala unembuzo ngaso sonke isikhathi sokuthi laba bantu abaqhamuka baphethe ombaye mbaye baboshwa ngani cha banamaphepha aqondile alomsebenzi abawenzayo amaphepha anjenge certificate sokuba i bodyguard namaphepha nje aqondile okuphatha lezi ibhamu einkulu abayiphetheyo kanjalo futhi ke neibhamu eincane kodwa ke kuyophelela ke embukeleke lapha ekhaya sesihlangene nabo ngonyako zayo sixoxe ukuthi kahle hle umsebenzi wabo uyini mhlambe nawe lapha ekhaya mbukeli uyafisa ukuba ibodyguard uzothola ukuthi ke uba kanjani ibodyguard siyabonga.